Igipolisi cyarafashe abantu babiri bagirizwa gutosekaza imico n'imigenzo y'ikirundi babicishije mu byo bakora by'utugenegene twabo mu ndirimbo n'utundi tugenegene. Abo nabo wa mbere ni Baraka Oleg, akaba nkuko mwagiye murabibona ku buhinga ngurukana bumenyi yakoze ubwa mbere mwaka uheze indirimbo bita Torio Noti, ama mu kwimenyekanisha yakoresheje isanamu iriko umukobwa yambaye ubusa ari nka gusa. Hanyuma muri uno mwaka naho aheruka gukora indi ndirimbo yise Délégué Général mu rurimi rw'Igifaransa, indirimbo yaciye ashira ku buhinga ngurukana bumenyi kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi bita YouTube.
Igihe nabikora ndafise abagenzi b'abadoresa nyene tujana tugendana, harimo mbere n'abatiga, nanje bikaba byarashitse umwaka wa hera sinize ndagendana nabo, hama baranyosha kubona nisanzwe ndi umuririmbyi, baravuga ati ntiwashobora gukora indirimbo ikavuma uko uzanyisije, kuko yari jewe urumva nsanzwe ndirimba muri bo byitwa ko nuba mfite talent yo kuririmba, hama ndabikora ntazirenga ingaruka mbi zoshika apre iyo video. Ndarogreta narakoze ego ndicuza narakoze ibintu abankuriye barambwiye ikosa nagize, kuko nkibikora je sinabona ikosa, barambwira ati ni fresh gira, kuko bijya washize muri video bizo biraba en general biraba nta nakimwe nimba bazogufata uzosigura yuko bijya bibaho. Umva je nanje nibajije kuri abo kuko yari generation yanje abagenzi tugendana mbere niba ban sponsorije n'amahera yo gukora iyo video. Okay, turakora video kandi ngaruka mbitsaje me ubu naratahuye ko nakosheje kandi cyane.
Baravuga yindi video wifashe bivuga ko bagufungira amazi zo babigize ukwiye
kugira ivyo yari umuntu twa turavugana kuri WhatsApp cyangwa ndamubwikira ka video gasanzwe ka selfie ndamubwira ati nyene ko mfunzwe tusanga nawe rero yagashize ko aja karagenda. Oya, mbere aka gashoko muri Renapo kari mu busho vraiment bwa mbere bwiza
funzwe
ndice ntiyagarukirije rero ngaho yahavuye araza yifata n'utundi dusanamu duto duto aho yaza aravuga ashimangira ubwo bube gito bwiwe yari yaragize. Muribuka nk'udusanamu yifashe avuga yuko ashigikiye cyane ba banyeshuri bitaburira ko impuzu ko ngo batabuye izi wabo akengera yifatira mu gahanga atyekeza umushikiranya kubahwa umushikiranganji w'indero.
Mani urazi gituma bijya nabikoze?
Yeah.
Warabonye Janvier ra posting abanyeshuri ngo batabuye uniform.
Ukamenga n'azigura.
Nari batabuye uniform rajyo yo nizo subira kwambaye uniform. Je nanje nashatse kugaragaza ibindi bibera mu mashuri batazi. Ninda atajye umwana mu ishuri. Ninda atanwe fake. Abadirekteri barasiba kujya barabigisha. Mani njeje siro general. Amapaje mu Uganda bara posting ati banayintifu ati pini. Ubutwe turakaze.
Icyo nsaba ndasaba yuko icya mbere ni imbabazi, kuko ni imyaka adolescence narahenzwe n'abagenzi kandi kubona ndi ngaha bobo nta n'umwe ari ngaha nta n'umwe anagemura bose urumva nawe n'umwandikira ntiyopfa yishuye. Umva je nasaba ikigongwe ko ntazosubira.
Uwa kabiri ni Iradukunda Paceri batazira yiyita Landry Promoter, unawe akaba yashizeho akorera mu kinyamakuru umuntu akwita kinyamakuru ariko kitemewe n'amategeko cyo wenyene yishiriyeho adasabye uruhusha na hamwe mu bajejwe kuraba iby'amakuru n'ibimenyesha makuru. Cyo kinyamakuru ciwa citwa Wakalite TV. Wakalite TV uyu rero icakora na wenyene ahungabanya tosekaza imico n'imigenzo y'ikirundi mu gufata amasana amateyisoni cyangwa mu kwinjira mu buzima bw'abantu cyane cyane babaririmbyi nyene. Mwarabonye udusanamu twabo aho bagenda bagasanga umuntu mu nzu bakamufata amasanamu ku nguvu bakanagwana, twarabibonye muri amasanamu aho bagenda bakagiriza ibintu umuntu bagasha bashira bakwiragiza bacishije mu bwa buhinga bwa ngurukana bumenyi bwa YouTube
ubwa mbere tukibikora twubwacu tukabona kumenga ni ibintu bitoya ni ibintu bisanzwe ni ibintu donc bidashobora kudushikana kure cyane bivanye nuko twubwacu twumva kumenga ni bya bikorwa twa turakora ni bya bintu bituma abarundi bacu ba motive nivyo bintu mugabo tugiye kuraba neza twasanze harimo udukosa kandi twadukuriye gukosora ndetse ayo makosa abadufashije kuyabona nabasanzwe bajejwe intwaro gikuru no vuga kuri ibi nkuko mugenzi wanje yabivuze orege numu artiste kandi navuga yuko nkuko na jewe kenshi tukunda kuba turi baje kubaririmbyi yavuze ati imbabazi najugacu natugacu tukovuga ati gusaba imbabazi Burundi ndetse n'abasanzwe bajejwe intwaro muri rusangi ndetse n'abajene bagenzi bacu kuko urumva yuko twagirijwe ibintu byinshi kandi na cyane cyane abadukurikirana n'abajene bagenzi bacu urumva ko nimba ayo ma image tuyacije kuri yo televiziyo yacu abantu ba mbere ishikira cyane n'abajene turi muri generation ndetse n'abandi bantu batandukanye
isanganiro inami sumbingimba.